Yes. Ndiye nyesi kwina kumakala kwina kozizira kwina content. Ndiye kutenta ndikuzizira ukakumana. Pamene mbe pa kupangika magesi. Ndiye magesi amena kukugira. Zikutengera moto mimi na mayovomerezeka ndifona. This torch is giving light using the power from the stove.